Imigxobhozo kwihlabathi jikelele ibaluleke kakhulu ebantwini nakwindalo. Ubomi buyaphumelela ngemigxobhozo. Kodwa ziintoni ii-peatlands kwaye zahluke njani kweminye imigxobhozo?
Wetlands are ecosystems inkqubo yendalo edalwa bubukho bamanzi emhlabeni mhlawumbi okanye kumaxa athilenye. Oku kuyenza yahluke imigxobhozo kwezinye ii-ecosystems ezisemhlabeni. Inezityalo kunye nezilwanyana ezilungele iimeko zazo ezikhethekileyo ezimanzi. Ii-peatlands kwelinye icala luhlobo lwemigxobhozo enemihlaba equlathe izityalo ezingabonanga ngokupheleleyo ngenxa yokuba phantsi kwamanzi zakufa. Oku kwenziwa kukuba lwenzeka phantsi kwamanzi olugcineko, apho umoya obangela ukubola ungekhoyo. Amazinga okwanda kwe-peat acotha kakhulu kangangoba amadlelo alolu hlobo eMzantsi Afrika madala, asukela kwiminyaka engamakhulu amathathu ukuya kumawaka angamashumi amane nantlanu ubudala. Ii-peatlands ezi mhlawumbi zaziwa ngembali yokugcina izidumbu ezimbalwa. Esidumileyo kwezi yi-Tollan Man, enye yemizimba edumileyo eyangcwabeka yaze yagcineka phesheya kweelwandle eEurope.
Imihlaba ye-peatlands igubungela malunga neepesenti ezintathu zomhlaba kwihlabathi liphela. Ikhabhoni yomhlaba jikelele egcinwe kwi-peat iqikelelwa malunga neetoni ezingamakhulu amahlanu ebhiliyoni, nto leyo imalunga namashumi amathathu eepesenti yekhabhoni yomhlaba ehlabathini jikelele. I-peat igcina ishumi lepesenti yamanzi acocekileyo emhlabeni.
In South Africa,
siyazi ukuba ii-peatlands zisinika iinkonzo ze-ecosystems ezibaluleke kakhulu ebantwini. Uninzi lwazo lunento yokwenza nendlela ezifunxa ngayo amanzi kwiindawo ezikuzo ngokungathi zizibhonje. Ngokwenza njalo, ziyakwazi ukuthoba iimpembelelo zezikhukhula ngokucothisa isantya samanzi ezikhukhula, kwaye ziyakwazi ukucoca amanzi njengesihluzo. Ii-peatlands ziyakwazi ukubamba kunye nokugcina i-carbon, kwaye zihlaziye imithombo yamanzi angaphantsi komhlaba. Ukongeza kuzo zonke ezi nkonzo, zikwabaluleke kubo bonke ubomi, zibonelela ngendawo yokuhlala yeentlanzi, iintaka, izilwanyana eziphila emhlabeni nasemanzini, kunye nezinambuzane. Konke oku kuguqulela kwixabiso elibalulekileyo eluntwini, kwaye abantu abaninzi ingakumbi uluntu olumpilo inkenenkene nabangathathi ntweni banobomi obuxhomekeke kule nkqubo yendalo.
Ii-peatlands zaseMzantsi Afrika aziqhelekanga kangangokuba akufanelekanga nokuba zikhona okanye zifumaneke kweli lizwe ngenxa yemvula enqongopheleyo kakhulu kweli lizwe kunye namaqondo obushushu aphezulu kunye namazinga aphakamileyo okuphuma komphunga. Kukho iindawo ezimbalwa elizweni apho kukho amanzi aneleyo, ashiyekileyo ukuze enze i-peatlands, kwaye ancedise ukudibanisa izinto ezenza umhlaba ube yi-peat. Ingaphantsi kweepesenti ezilishumi imigxobhozo yaseMzantsi Afrika ezi-peatlands, kwaye eminye yahlukile kakhulu. Umzekelo, imfabeni Maya ineminyaka engamashumi amane nantlanu amawaka ubudala, kwaye ingomnye weyona migxobhozo emidala ekhula i-peat emhlabeni jikelele. Sazi ntoni ngokuba ii-peatlands zethu ziphi?
In 2001,
siye saqalisa ukuzama ukwenza imephu yeendawo ezine-peatlands zoMzantsi Afrika. Sathi savelisa imephu ebonisa amathuba okwenzeka kwe-peatlands, ebonisa imephu kunye namaqela neendidi ezahlukeneyo esizibiza ngokuba zii-peat ecoregions. Sineendawo ezingaphezulu kwamakhulu amathandathu namashumi amathathu anesihlanu ezibonakeleyo ezine-peatlands kwinxalenye yomhlaba kwilizwe lonke esazisebenzisa ukwenza le mephu. Le mephu inokuchaneka kwamashumi asibhozo anesixhenxe epesenti yenxalenye yelizwe. phambi kokuba le mephu yenziwe. Besinombono omncinci wokuba zingaphi i-peatlands esinazo, kwaye ziphi elizweni. Kusafuneka senze umsebenzi omninzi ukuzibonakalisa zonke kwimephu leyo. Omnye umzekelo we-peat ecoregion yi-Southern Coastal Belt ephethe i-Onrus Palmit Peatland. I-peatland enobunzulu be-peat obumalunga neemitha ezisibhozo ilawulwa sisityalo somgxobhozo esibizwa ngokuba yi-palmit esifumaneka kwi-Hemel and Oder Valley eNtshona Koloni. Le ntlambo yindawo yabalimi neCampbell indawo yokuhlala yabantu abanezidingo ezikhethekileyo. Ukhetheke njalo lo mgxobhozo usesichengeni sokulahleka unaphakade.
Due to people using the landscape.
Siye saziguqula ezi peatlands siluluntu kunye neendawo ezifumaneka kuzo. Umzekelo wokuqala kuxa idami lakhiwe phezu komsinga we-peatland. Isenokuthetha ukuba i-peatland inqunyulelwe umthombo wayo wamanzi kwaye i-peat iye isoma kancinci. Omnye umzekelo kuxa indawo enkulu yezolimo ibakho kwindawo yokugcina amanzi. Kusetyenziswa izixa eziphezulu zamanzi kumanzi aphantsi komhlaba okanye kunkcenkceshelo lwamanzi angaphezulu. Umzekelo wesithathu luhlaselo lwemithi engaqhelekanga efana nephayini, umthi wegamtriya kunye nomsehle, ethi ifunxe amanzi amaninzi yomise umhlaba okufutshane. Zontathu ezintlobo zezoyikiso zazikhona kwi-Onrus Peatland kwaye zidibene ukuze zibange intshabalalo. Okwenzeka xa imigxobhozo ivinjwa amanzi kukuba i-organic matter engaphakathi kuyo iqalisa ukubhentsiswa ingenwe ngumoya. Oku kukhokelela ekubeni yome kwaye ikhuphe i-carbon emoyeni. Oku koma kubangela i-peatland ukuba ibe buthathaka kwaye xa kukho imvula kunokubangela ukhukhuliseko ze kubekho iindonga. Ezi ndonga ziyanda zibuyele emva kwi-peatland, zithobe itafile yamanzi angaphantsi komhlaba kwaye zomise nangakumbi kwi-peatland. Oku akuthethi nje ukuba i-peatland ayinakuphinda isebenze njengesiponji nokuba ayisayi kubamba kwaye icoce amanzi, kodwa yenza ukuba i-peatland ibe sesichengeni somlilo we-peat. Imililo ye-peat iyonakalisa ngendlela emangalisayo. Yimililo etshisa ngaphantsi komhlaba itshabalalisa i-peat ethathe amawaka eminyaka ukubakho, ikwakhupha umsi owenza kube yingozi kubantu ukuphefumla. Ngamanye amaxesha imililo ye-peat inokutshisa ixesha elide elingangeenyanga phantsi komhlaba.
Ngoku make sijonge okwenzekayo kwi-Onrus Peat Fire.
In January 2019, the Overstrand had 3 fires in our area.
Into yokuqala eyasilumkisayo ukuba sinomlilo we-peat, livumba eliphuma phantsi komhlaba elinuka okwe-whisky. Iqela le-Working on Fire lafika ngomhla wokuqala kwinyanga ka-May kunyaka ka-2019 kwaye laphumelela ukucima umlilo ngomhla we-30 kwinyanga ka-June. Nyakomnye yayiyingozi kakhulu yaye abantu kwakufuneka bakhutshwe ezindlini ngenxa yomoya ongekho mgangathweni kuloo mmandla. Sizamile ukusukela ngoko ukwenza ukuba lo mgxobhozo ubuyiselwe kwimeko yawo yamandulo. Nangona kunjalo akukhange kubekho ziko linokuthi liqhube umsebenzi.
In 2019, this peatland behind me burned. And
ngenxa yokuba i-peatland yayisele ikwimeko ebuthathaka kwaye akukho kulungiswa okwenziweyo okufana nesakhiwo esakhiwe kwi-peatland ukumilisela indlela yokhukhuliseko. Izikhukhula zasuka nje zakhukhulisa umhlaba owomileyo owonakalisiweyo kwaye zaqalisa ukutya kwindawo ephilileyo. Kuye kwavakala kungakholeleki kumavolontiya ethu ukuba emva kweenyanga zokujonga lo mgxobhozo esenza imilinganiselo yobunzulu bamanzi kwaye ezama ukwazisa ngexabiso lawo kunye nesidingo esibalulekileyo sokuyibuyisela kwimo yangaphambili. Ukubona i-peatland yethu idada isimka nolwandle. Zikhukhulisa amaqhekeza ashiyekileyo, zayowalahla ezantsi elwandle. Lelahleko ibuhlungu kakhulu kubantu baseMzantsi Afrika. Siphulukene nomatshini wokunciphisa utshintsho lwemozulu. Akusayi kugcinwa ikhabhoni apho, kwaye nezixa ezikhulu zekhabhoni zakhululwa zibuyela emoyeni. Kuyintlupheko kubantu abahlala kwindawo egcina amanzi, abangasayi kuxhamla kwi-peatland njengesiponji sokucoca amanzi. I-peatland njengendawo yokuhlala kwezityalo nezilwanyana eziphilayo ilahlekile. Kulula kakhulu ukudimazeka kuko konke oku. Ukuba i-peatland ilahlekelwe yi-peat yayo, ilahlekile, akukho kubuya ngamva. Oku kungenzeka kwiminyaka ephakathi kwekhulu ukuya kumawaka asazayo. Nangona kunjalo, usemninzi umsebenzi ekufuneka siwenze sisonke. Sinokukhusela inxalenye eseleyo ye-peatland e-onrus. Kwaye sinokukhusela ezinye i-peatlands kwizinto ezifanayo ngokutshabalalisa ezenzeka kwixesha elizayo. Kodwa oku kufuna ukuba sonke sisebenzisane. Ukuba ufuna ukubandakanyeka ekuvuselelweni kwe-peatland, unganceda ngokuba unganikela ngemali, ube livolontiya kubahlobo bemigxobhozo, i-Wetlands Friends Group, apho uhlala khona. Lumkela imisitho ye-World Wetlands Day, imini yomsitho wemigxobhozo, kufutshane nawe ngoFebruwari unyaka ngamnye, kwaye uzibandakanye kuphando lwezityalo nezilwanyane ezahlukeneyo okanye ukugawulwa kwemithi yasemzini. Okanye ukuba i-peatland yasekuhlaleni ayinalo elo qela, cinga ngokwenza iqela labahlobo bewesa.
We need everyone's help.
Nokuba abantu basebenze njengonogada bokuqinisekisa ukuba oku kuthotywa intshabalalo yemigxobhozo okanye ipheliswe, kwaye ukuvuselelwa kwe-peatlands zethu zokuhlala kuyenzeka. Ngoku sikwi-United Nations Decade yokubuyiselwa kwe-ecosystems. Alikho ixesha elingcono lokulungisa ii-peatlands zethu ngaphandle kweli. Sinamandla xa sima kunye kukhuselwa.